ngiqondi indlela enyukayo ngikhwela zonke izinsuku nginguye okhulekayo kodwa ngimise phezulu ongiqondi indlela
enyukayo
oh baba
ngikhwela
zonke
izinsuku
ongiqondi Baba ngangithandi
ukuhlala
oh baba lapho ule
ngale nkulu
baba ngubaba
nye bangahlala
oh mina
ngithanda
baba
Yesu
kodwa mina baba ngangithandi
ukuhlala
Indlela yami mina
iyenyuka
Oh baba
ngibonise
baba
ukukhanya
Baba
yenza beni ephakeme
Nkosi yami ngimise baba
Yesu
Oh baba indlela yami baba
iyenyuka
Oh baba
ngibonise
baba Baba indlela yami mina
iyenyuka
Oh baba
ngibonise
baba
ukukhanya
Baba
yenza beni ephakeme
Nkosi yami ngimise baba
Yesu
Oh baba indlela yami baba
iyenyuka
Oh baba
ngibonise
baba
Yeah.